Tivanze chimanda zvakanaka tinzi mama. Ah! Varume. Hapana chandiri kuona mumweya. Mungataura nyaya mafambira.
Ndikuona
chimanda. Asi tayi chimanda
wa mutsauri ane dambudziko
Double looking. Patience. Double looking. Double looking.